Red Cross yauya yotarisawo kuti kwahangwa batsira ndegrupu.